tambulira mu nsendo ejjude bibi n'ebirungi twekwata omwoyo wa mukama yanatulungamyanga mu byonna tutambulira mu nsendo ejjude bibi n'ebirungi twekwata omwoyo wa mukama yanatulungamyanga mu byonna bulijjo tusabe
Joe, tu sabes.